Mandimbulise kwakhona abazana bam egameni likaYesu waseNazarethe. Ndizithobe ndileyithi namhlanje. Ndicela uxolo. Andizulibazisa, ndizawungena emcimbini. Gospile kaMateyu 14 verse 28 up to verse 36. Le ndawo iphawulwe ngokuthi Paula oba nanamhlanje sineproblem embi yenethiwekhi, kodwa sizawuqhuba kunjalo, akho kwenza ngakumbi ukuze ithi bethe intsimbi yesithandathu ndibe sithule. Wanga uThixo angakusikelela ufundwa kwayo ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. UPetros wamphendula ke wathi, Nkosi, ukuba nguwe itsho ndize kuwe ndireconnect. Ndiyabona ke uba ingxaki zam zinzima apha. Masithandaze. Ukhokhele nangoku, Nkosi, umoya wam, Thixo wam, ngamandla akho amakhulu ukuze uphumelele wonke umsebenzi wakho ubekileyo entlokweni yam. Selwandle abamazi ukuba nguye. Kwanyanzeleka uYesu oba azi introduce kubo ukuze bakwazi ukumazi. Kule veki ke uthi ukumazi uThixo. When fear resides emKristwini, kuba nzima ukuba ukholo lomKristu lube active. The moment ukuhlala kuzinzu loyiko lokoyika isaqhwithi esebomini bakho bombakhe. Now uYesu azangahambe phezu kolwandle for isiqu sakhe. UYesu wahamba phezu kolwandle. Bazalwana bam, ukufika kubo abahlangule. Kodwa into esisimanga apha yintoba eyona nto uYesu wathi xa eyenza wayenzela their benefit oba abancede ngayo yokuhamba phezu kolwandle yeyona in that worst situation you are doomed. Nothing good can come out of a bad assumption that you assume in the worst of circumstances. Now, inqabile intoba bazalwana bam uthi ingcinga yakho the worst out of the situation embi kakade oso ukuyo. Now abadisipile bathi besebubini baselwandle esaqhwithini. Umthinzi abawubonayo bathi bagqiba ukuthi lo mthinzi abawubonayo ngumshondo. Ngeba becingile oba babesobharishwa ingqondo oba inqabile intoba kuthi usengozini. Kuvele umthinzi oyingozi usiza kwasengozini. Ixesha elininzi bazalwana bam izinto of the storm pushed them further away from their faith. Bazalwana bam abazintanda bamlibala eyona nto imbi apha yintoba bamlibala uYesu ukuba nguye obebathumele kulwandle. Abakulo bamlibala uYesu oba nguye obathumele kuqhwithela. Abakulo bamlibala uYesu oba nguye obathumele the kind of storm that snatched them out of God's plan. It made them forget the plan. Oba, the plan was to take them away from the clouds. Zisithethisa izinto ngezinto ezisithethisa zona. But eyona nto imbi xa ungumKrestu inoba uhlelwe sisaqhwithi kulwandle lobomi bakho. Esaqhwithi sithi sawukwehlela sikukhuphe ecebeni likaThixo losindiso sikukhuphe ecebeni likaThixo to preserve you ngexesha lengxakeko ngoba abadisipili apha babelibele oba nguYesu obakhuphileyo esihlweleni ebazisa kule ndawo bakuyo to preserve them ngoba uThixo had a plan ngobomi babo, a plan that goes beyond ukuxakeka sisihlwele, a plan that goes beyond isaqhwithelwandle, a plan that goes beyond imbandezelo zelaxesha. God had a plan ngobomi babo, kodwa imeko yesaqhwithi yabenza baphuma kwiplan kaThixo. Know this. When the devil approaches you, when challenges come from all directions like a flood, remember Jesus. Remember uThixo oba into ebanga ube kule ndawo kuyo nakule meko kuyo yinto oba uThixo unecebo ngobomi bakho, unenjongo uThixo ngobomi bakho. Do not allow a painful situation to remove you from the plan of God. Know this. When Jesus said, "Yomelelani ndim, musanu koyika," indlebe zabanye abadisipile sasivaliwe luloyiko lokoyika istorm. Bazalwana bam, kuPetrosi yedwa owamvayo uYesu xa esithi yomelelani ndimu musanu koyika. Bazalwane bam, wathi uPetrose ukuze nabanye abadisipile bakwazi ukumazi, wathi uPetrose uba nguwe Nkosi itsho ndize kuwe ndihamba phezu kwamazi. Nesorithi yobuPetrose wayesemazi uba nguYesu. Bazalwane bam, itshilwa intoba uthi Nkosi. Bazalwane bam, le nto ithetha ukuthi uPetrose yayiseyikho inkanyezi ethi nguYesu lo. Bazalwane bam, wathi ke uba nguwe itsho ndize kuwe ndihamba phezu kolwandle. Know this. Uba i-concern kaPetros yayintoba asinde kwisakhwithi eselwandle ngewayethe yima Nkosi ndiyeza kuwe. Bazalwane bam, sangatsho uPetrose sangathi yimapho Nkosi ndize kuwe. Bazalwane bam, sangatsho uPetrose wathi uba nguwe itsho ndize kuwe ndihamba phezu kolwandle. Bazalwane bam, sangathi Nkosi iza kuthi usisindise, sangatsho uPetrose ngoba noba wayetshilo kwakungazubonakala uba nguYesu. Kodwa uPetrose, bazalwane bam, wakhinkitshwa ephahle kakhulu. Know this. Wathi uPetrose uba nguwe Nkosi itsho ndize, itsho ibe ndim lo uza kuwe ehamba phezu kwamazi. Kokwatshoyo Luka wayeyazi uba noba uSathana angakwazi ufeka kodwa Yawulifta uPetrose amhambise phezu kwamanzi xa esithi ubanguwe yitshonjise wayesenza into engenase yenziwe ngumntu ongenguye uYesu. Bazalwane bam, uPetrose kule ndawo into yokuqala lena. Okwesibini uPetrose wacenga uYesu to make something impossible to man, but not to do it by himself. He pleaded with Jesus to do the impossible through him. UPetrose bazalwane bam wacenga uYesu enze into engenakwenziwa ngabantu nothi ngokwakhe kodwa through uPetrose. Bazalwane bam wathi ke nethi batsho wasabela umabiswa asabele wathi saPetrose Know this. Ngoku Yesu athi yiza Petrose. Bazalwane bam wayadiphozitha isamon kuPetrose. Bazalwane bam onredi ngoba kutsho uYesu Jesus ngokutsho kwakhe imagic possible for iathalala elingupetrose uhamba phezu kolwandle. Uba kwakutshiwa Andreya uPetrose wayengasoze akwazi uhamba phezu kolwandle, kodwa apha ngoba uPetrose wacinga into zengqondo sakathi mandize kuwe Yesu wathi ngokutsho kwakho mayibe nguwo otshoyo. Bazalwane bam wathi mayibe nguwe othi mandihambe phezu kolwakhe. Bazalwane bam abasintanta lo wayesitsho kuPetrose. Bazalwane bam kulo wayethe kulwandle maluthi tu luthi cwaka lwadampa ulwandle. Bazalwane bam lo wayesitsho kuPetrose kulo wathi amawaka amadimoni asekhathala mawashiya indoda apheka zakwini aphuma. Bazalwane bam watsho ngegunya lakhe usomagunya wambisa watisa yisa Petrose itsho enceda uPetrose akwazi uhamba phezu kolwandle kukutsho kukasomagunya uYesu. Bazalwane bam ndicela ke uba sihambe olo hlobo kule Bible study. He pleaded with Jesus to make the impossible through himself, through Petrose. Peter pleaded with Jesus to perform a miracle through Peter. Bazalwane bam wathi ke akutsho wathi uYesu yiza Petrose. Ndifuna ke ngoku simamele iBhayibhile apha. Hela, simamele iBhayibhile. Uthi uMateyu wehla uPetrose emkhomeni. Utsho uMateyu, bazalwane bam abazintanta, ndicela unokuthele nto. I-distraction isemazantsi elwandle uPetrose usemkhombeni phezulu bazalwane bami, kodwa uPetros ukhetha i-danger zone enoYesu kunomkhombe ongena Yesu. UPetros ukhetha umsindisi osendaweni enokufa kunomkhombe okwindawo engenayo umsindisi. Notice. UPetros ke waba kelo hlobo uyawushiya umkhombe. Bazalwana bam, uPetros uza kuYesu. UPetros, bazalwane bam, waba uPetros uyayishiya ibhoti uza kuYesu. Waba uPetros uyabashiya abadisipile uza kuYesu. Bazalwane bam, itshosi uYesu yedwa than a company of men without the Savior. UPetros, bazalwane bam, ngokwesiPawulo sakasathi kule Bible study, bazalwane bam, kwesi sifundo umkhombe usibholayisa icawa. Bazalwane bam, ndiyeke ndike ndithi uPetros apha uyashiya icawa, ukhetha uYesu kunecawa. Bazalwane bam, wathi uYesu akuthi iza, waya uPetros kuYesu ephareyitha ehamba phezu kolwandle. Notice. Now, if the storms of life would force you to choose between Jesus and the boat, which one would you choose? Would you choose the boat? Or would you choose Jesus? Which one would you choose? Oba inzingo zobomi bakho, oba ubunzima obusebomini bakho bungakunyanzelisa oba ukhethe phakathi komkhombe noYesu, ungakhetha bani? Now isifam solu lwandle sabe kuPetros kwimeko yoba makakhethe phakathi komkhombe noYesu and uPetros yedwa against abanye abadisipile, wakhetha uYesu. Bazalwane bam, wakhetha uYesu, wakhetha uYesu. Uthi uverse 30 xa esiboniso ba uPetros wathi akuva the sound of the wind, bazalwane bam, wawasusa amehlo akhe kuYesu. Utsho uverse 30 ke kaloku ebona umoya unamandla waqala ukutshona. Bazalwane bam abazintanda, le nto ibona isoba amehlo kaPetros, bazalwane bam, akanomzuzu asuka kuYesu ngokuhamba phezu kolwandle. UPetros igest on the wind and the power of the wind, as a result waqala utshona. Bazalwane bam abazintanda, walibala amazwi exhego lompostile, bazalwane bam, elithi silubaleke komonje ugqatso olubekwe ngaphambi kwethu, sisamehlo kwibhakhi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Bazalwane bam, owalibala, owalibala amazwi kaJohane athi mna ke ubathithe ndaphakanyiswa ndabatsalela kumboke, wawalibala basaba le bango o le bana o le bana amaswe ompostile ache nyotiko nyomlamle para kotsi pano bato kumjo kefto o petrose wa lose focus wa tshona basaba le bango wa tshona but nansi secret ka petros that's a secret ka petros asibona uba uyatshona zangafune umkhulwa wakhe uAndrea azalwane wabo upetros zangafune itshomi yakhe uJohane upetros bazalwane bam awusibona uba uyatshona sangafune ujudasi sangafune uthomas upetros wathi awusibona uba uyatshona weza kuyesu komthandazo ndimva esithi nkosi ndisindise bazalwane bam olu hambo lunenkosi olu hambo lunentsaba uthixo never promised us a smooth journey all it is about intoba sawukonakala into sendlela ubisu yesu akuncede xa uwayo asabele wakubisa wabesona sihlobo nguyesu nantsi ke nyinto ilungiselela undiyeka uthi ke uMateyu azalwane wam abazintanda the wind was not seeming powerful when Peter's eyes were fixed on Jesus. Ndiva bazalwane bam. Umoya waselwandle esakhwithini sangubonakale unamandla ngelixesha amehlo kaPetros aqwalasela uYesu. Bazalwane bam, umoya waba namandla amehlo kaPetros awusuka kuYesu. Bazalwane bam abasintanja, kodwa ke ndiyamthanda uPetros fakanzimela. Okokuqala, uPetros wasibona uba uyatshona. UPetros sangafane namnawe. UPetros wasibona uba uyatshona. AmaKristu ayincekelela ibhokhi itshona. Bazalwane bam, angadiphozithi nomthandazo athi atshabalale. Kodwa uPetros wabisa uYesu uMadida uManqoba ngoba uPetros wazibhaqa uba uyatshona. Bazalwane bam, wasibhaka uPetros uba uyatshona. Know this. Know this. Ndiyayeka ngale ndawo. Wathi nethi uba athi uPetros kuYesu, Nkosi ndisindise. Uthi lo mbhali uYesu wamolulela isandla wambamba. Uthi lo mbhali wamolulela isandla uYesu wambamba. Bazalwane bam, zange solule nje alinde uPetros asibambe. Bazalwane bam, kodwa uYesu wamolulela isandla. Bazalwane bam, wathi Sawufika kuPetros. UYesu wambamba. Bazalwane bami. Kuba uYesu sisitraka. UYesu bazalwane bami. It does not want to send his soul. Lube ne casualties. Bazalwane bami. Awugqiba umbamba uPetros. Waphindela naye emkhombeni. Kule ndawo aphume kuyo kwaba usindiso olredi kwasekuqaleni it was meant njengoba lwenzeka in the boat. Bazalwane bam usindiso uPetrose ebengenabantu engekho sebhoutini usindiso lwenzeka in the boat. Bazalwane bam usindiso lwenzeka in the church. Usindiso uYesu awusindisa uPetrose waphindela naye in the boat. Notice ndiyokugqibela ndiniyeke ogqibela ndiniyeke abazalwana bathanda ukomenta negatively apha kuFacebook ngecawa nethuba icawa Dlamini mfoka maphelo nethuba icawa ityiwe zinyoka nethuba icawa ivalidate loo ndlu yalo bazalwane bam nethuba icawa ihlazo layo livele elizweni bazalwane bam kukho abazalwana abathandayo ungcola apha kuFacebook ngecawa nethi manje ithethi lonzi yecawa bazalwane bam ithi sa ibonwe lilizwe bakhona abantu becawa abathanda uyiposta icawa ubumdaka becawa apha kuFacebook kodwa intsho abayilibalayo bazalwane bam abasintanda uYesu abangabahlangula oPetrose ababingeleli he takes them back into the boat ngoba uqhithela ecaweni luzoliswa nguYesu. Bazalwane bam echapta imfundiso yale chapta intoba uYesu does not end with Peter on the boat. Bazalwane bam, he takes Peter to save those who remain on the boat. Ukuze usindiso lugqibelele, uYesu takes it beyond Peter back into the boat. Bazalwane bam, makanisikelele uThixo. Makanithi msanqele. UThixo makaniphe uxolo lwakhe kodwa ngconde nigcine le nto yoba uThixo akayibukeli icawa khona phakade isebubini. Bazalwane bam uThixo will take uPetros embambe ngesandla aphindele naye ebhotini. Bazalwane bam ngoba usindiso olugcweleyo lwenzeke ebhotini. Bazalwane bam bangayihleki icawa ngoku isahlelwa zinto ezimbi kodwa into ozuyigcine xa usecaweni enzekelwa zinto ezimdaka wamane usithi ukufezwa kwamadinga sikulinde apha ihlamo ingcwele usebenza apha ngoba uYesu he prays to finish salvation and redemption back into the church. Bazalwane bam abasintanda uYesu bazalwane bam uYesu He finishes salvation and redemption in the church. Uthixo uXolo makanithamsanqele. UKristu iNkosi. Amen. Uthi lambhali. Akungena uYesu emkhumbini wadamba umoya. Une-DJ lethi kwabakho ukuzola okukhulu bazalwana bam. Wadamba umoya kwabakho ukuzola okukhulu bazalwana bam. When Jesus acts upon the situation of a stormy church, he shuts down the storm to a standstill. He makes the church still quiet. Umoya wakhe controls the church to a standstill. Zinyuka indumiso. When Jesus acts upon ubomi obudisiphile obunesaqhwithi, uYesu Kristu uyawudambisa umoya luzole ukuqhwithela ngoKristu iNkosi. Amen. Owethu wasezulwini, maliphathwe ngokungcwele igama lakho, ubumkani bakho mabufike, ntando yakho mayenziwe apha emhlabeni njengoba kakade seyisenziwe emasolweni. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, susipha ngomswe sangomso, kodwa Nkosi nesangomso omnye nesakulo nyaka uzawusiphe namhlanje. Thixo wethu oyingcwele, siphila kwilizwe elixakekileyo elinezinto ezinzima. Umthandazo wethu into obuza usincede ezintweni zonke egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazarete. Amen. Kuthe ke ngenxa yexesha andakwazi ukuyimbekela laa nto bendiyithetha ndisithi sawucela imibuzo. Ndiyanithembisa iseshini ya next week, i-30 minutes yokuqala izawuba imibuzo, ize i-30 minutes yesibini ibe yi-Bible session emfutshane, sigqibe ke. Thank you, Thixo andisikelele.